Kia ora mai anō, he kōrero hākina kina te haere ake nei. Ka kore te uri o ngā puhi kai ako te kapa rauponga a kahurangi Noeline Taurua I ngā tukinga whakangungu I mua I te whakataetae hoa whenua. Nā te mate ko Whiori. Hei whakawhānui ake I ona mōhioranga mō te take nei, ko te kai whakataki nō te reo irirangi o tūranga e mōhiotia nei, ko te Rahia e, te wahine kai papaya, kei taku tuahine, tēnā koe.
Tēnā koe rā paira, rau e te rongo I a koe, tēnā koe, papaya e.
Tēnā koe. Nā Rahia, he korenga nui tēnei, te korenga o te kahurangi I enei tuki ngā whakangungu o whakaaro.
Ai, nō te rangina e puta ai te kōrero kua pāngia, Noeline, te mate ko Whiori. Nā reira, ka ta mōia mō te katoa o tēnei wiki. I te kapa rarau whihiriwa e whakariti ana mō ngā tukinga ki ngā kapa e toru I te tau whāinga Cadbury Series. Tōna tikanga piri anoa I te kahurangina e me te kapa I te mutunga o tēnei wiki ki te ora anō ia. Nō reira, ko te tūmanako ka ora anō ia. Engari, Wairua toa, me mate ia ki te mātake I te tukinga nei, mā te pauaka whakaata, pera kia tāua, pera paira e. Engari, he hua kua puta ake I te mea, kua piki ake te kaiako tuarua a te kapa, Debbie Fuller, hei kaiako matua mā te kapa rarau whihiriwa. Kua hoki anō te kaiako matua o te kapa Aotearoa A, New Zealand A, Rainga Bloxham, hei kaiako tuarua kia Debbie Fuller. Nō reira, katoa I nei wāhine, te rapaira e, toko toru kua ki atu e au. He uri Māori, nō reira e hika kāna hau ki te kite, e ngā hua o I nei rere kētanga ki te kapa. Ki te mōhio anō hoki tātou, e hara Debbie Fuller I te tau hau ki tīnei tūranga, kua nohua Debbie, hei tuarua kia taurua mō ngā tau, e toru kua taha ki nei. Nō reira, I te tau, ai, tahi mano iwara, oh, kau, dua mano tikaima iwa. Nō reira, e mōhio ana ia I te momo, e mōhio ana hoki ia I te wairua whakataitai, I te wairua toa. Nō reira, e mōhio ana hau, ka eke te kapa.
Fū, kā rau e koe meo mōhioranga e te Rahia e. Noho tonu ki te poe tarapiti, I kōrero tahi kōrua ko te kai ārai a Phoenix Karaka I mua tata nei. E pehea nei tā rātou whakarite mō te whakataetai hoa whenua. I reira tāua e whātau ki mua, e rongo tonu nei I tērā mamae ki te tai kaura.
Mamae nui nei.
He tau hau tēnei ne?
Ai, tika, e korotahi māua I taku wāhi mahi, ko tūranga I whiantera, me tō wā, me mātai. cheeky plug tērā. Hei tāna, ko tāna tino I tēnei wā, ko te tākaro ki tēnei taumata anō, whai muri mai I te whānautanga mai o tāna tamai te tuatahi ko pāmata nei ngua. Ko tāna tino hua ko Kayla Johnson hoki tērā I whānau mai tāna tamai te tuatahi no reira ka whakanui tahi rāua I nei ekinga a rāua. I te wai kōrero māua ko Phoenix, e tino rongoa hau I te wairua waimari, kua tai anō ia ki tēnei kapa, engari ka tika me eke ia ki te kapa rarau whihiriwa. He tino toki ia mō tāna kapa Mystics, ahakoa kaore rātau I eke ki te whakataetai ANZ Champs. Ko ia tētahi o ngā toki pauārai e kitea ki te whakataetai katoa. Engari, hei tā Phoenix, he mahi anui te mahi hei māma, ka tahi, ka rua te whakaharatau ki tēnei momo taumata. Kia mōhio hoki, kautau, kai tētahi kohanga reo tāna kōtiroa pāma, e ako ana I te reo Māori, ngā huatanga o te ao Māori, ko tāna hua rangatira ko Patrick Tuipolotu, paumua mā te kapa ōpango. Nō reira, he nui ngā mahi a Phoenix, hei māma, hei kaitākaro poitarawhiti, hei pokohiwi kaha anō hoki mō tāna hua I te kapa ōpango, rawe te korotahi ki a Phoenix.
Ko te tūmanako ka kore ia I pērā ki tāna hoa, Patrick Tuipolotu I ngā rangi whakatā nei. Heo e kia titiro tāua, whakamua, kia titiro whakamua tāua, kēnei rangi whakatā te haere ake nei. I hinga ngā airahi I te kapa ōpango ki o te poti, ki hea ki o whakaaro I hinga I te kapa ōpango nei.
Kia nei, e hara ahau i te kaiwa wau whutupōro, e hara hoki ahau i te wahine whiu kupu hahane ki ngā kaiwa wau. Hiwai anō, e ngā tukinga whutupōro katoa kua mātakina e au i roto i taku oranga poto nei, poto ake nei. Koeira te tukinga weriweri wātu i taku oranga kua kitea e au. Kei te mōhiwa ahau e anana te puari matua mō te whutupōro a au ki ngā ture kia haumaru wai ngā kaitākuro ne, i te mea ko te oranga o te kaitākuro te mea nui. Hiwai anō, ko te kāre whero, ko te kāre kōwhai i kitea e tātou, me te take i whakataha hia āri sāwea, he kaitākuro rawe ia, ko ia tētahi o ngā kaitākuro rawe rawa atu i te ao nei, i tino raru taua tamonga mō te kapa ōpango. Engari, e hara e nei kōrero i te kupu hahane mō airane e tua rātou. I te hia kai rātou ki te wikitore. Hiwai anō, i tino raru te kapa ōpango i te tamonga o āri, i ngā ture koretake rawa atu nei. Hiwai anō mōku ko te ture i raru wai a Aotearoa. Ko te tūmanako, koeira te whakamutunga o ngā momo kēmu, ka kite ake.
e mea ana koe, Rahia, e mea ana koe. Waimaria rā, tātou te rongo i wēnei kōrero rangatira mai a koe taku tuahine, engari me mutu tō kai papaya kei raru tō puku. Nō reira, wai a tēnā koe mō te whakapiri mai. Kei wareware te hoki mai anō.
Tēnā koe, rapaira, tēnā koe.
Rau e tēnā, kōrero ki a Rahia Timutimu.